Jerusalem, I kayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, I kayalami, ilondoloze. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze. Ilondoloze.